abakozi bakorera amashyirahamwe ajeje gutabara imbabare mu gisagara ca Goma cafashwe n'abagwanyi ubutegetsi mu buseruko bw'igihugu ca Repubulika ya Congo iharanira demokrasi bavuga ko bategerejwe guhungira mu nyubakwa ibiro vy'ishyirahamwe mpuzamakungu ku munsi wa kabiri tariki 20 z'ukwezi kwa 11 nyuma yaho inkoho zirasiwe mu micungararo iyo nyubakwa. Abagwanyi umurwi M23 binjiye mu gisagara ca Goma nyuma yaho ingwano yari maze iminsi hagati y'abasirikare b'igihugu cya Congo bafashwa n'abasirikare b'ishyirahamwe mpuzamakungu ikuriye muzabo abanyagihugu ibihumbi n'ibihumbi baba muri ico gisagara, maze ivyo bigatuma abantu bibaza hagati y'akazi na muntu gashobora guhunyangwa muri ico gisagara kiri ku nkengera ikiyaga. Abakozi bakorera ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu bijejwe ikigega c'ibifungo wa PAME bavuze ko ibikorwa vyabo byahagaritswe igihe ingwano yaduka.
Today we are really stuck here. As you hear, we have gunfire all around.
Muri iki gihe ntidushobora kuva muri iki kibanza nkuko uvyumva inkoho zirabandanya kwasana mu bibanza byose yamara tuzoca dusubira kurangura gikowa cyo kuraba ibikenewe kugira ngo tugarukire abanyagihugu bari hano kuko hari abantu benshi basinzikaye kandi batayizabo baguma bimuka. Ni kuvuga rero ko tuzobandanya amabanga yacu yo kugarukira imbabare. Imbere yuko abagwanyi mu murwi M23 bafata ico gisagara, abanyagihugu isinzi bari bamaze guhunga bagana urubibe rw'igihugu cy'u Rwanda kibanye. Abanyagihugu barenga 5,000,000 bari bahunze ingwano yari yabaye mbere barumutse bavuye mu makambi y'impunzi ari mu micungararo y'igisagara ca Goma nkuko ishyirahamwe Oxfam ribivuga. Ibiro vy'ishyirahamwe mpuzamakungu bijejwe ikigega c'ibifungurwa PAME bivuga ko n'imbere yuko ico gisagara gifatwa iryo shyirahamwe ryariko riraha ibifungurwa abanyagihugu 50,000 bo muri Kivu yo muraruko, kandi hari amakenga ibintu bishobora gushikira abanyagihugu bari basanzwe barataye ingo zabo. Ikintu kituraje ishinga n'ingwano ibandanya, kandi uko ingwano ibandanya niko abandi bantu benshi bazota ingo zabo, kandi bamwe mu bantu twari twaratanguye gufasha bazotegerezwa gusubira kwimuka, kandi ivyo bizoca bituma igikorwa cyo kubagaburira kigorana cyane.